Kanyakla kod joriemb boda boda e kaunti ma Migori koro to yuago rach mar apeyni ma kono ero ma bende okethore mokalo kaluwore kod koth mathoth madhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho kaendi. Johala go eko koro to kwayo piny owacho mamalo kanyakla kod sirikand kaunti mano ma Migori mondo koyie to olosie kata ogerie apeyni motegno ma bende pi oula ok nyal ywero. Peter Ologi gi mathoth.
Koth ma osabedo ka chwere pacho kae makoro okelo midhirni ma opogore opogore e gwenge ma Migori, boda boda kaachiel kod weg nyamburko bende koro gikone to okethruok mar apaya kata yore ma gisabedo ka gitiyogo.
Puothe wa nie barabara ka to koth odwanyowa nikech koth chwe kata kastomari we bath gari onge nikech ogo kwane to kakao gari akao mgo bodhi chopona ok onyal chopo nikech koth ero lo tetetetetete.
Kaluwore koda Calvin Sudeno ma bende osatiyo tich mar taxi higni buora, ne okethruok mar apaya ka bende ne olero kit midhiero ma osebedo ka gikalo e tich, wach ma bende ne olero koda Kelvin Sawo.
Barabara ma Migori tudo Migori Ogwedhi nogo lam, ogoye lam Migori nyaka kore kocho, Ogwedhi bende nyaka kore kocho. Diere kumoro odong, diere kumodong no kalre kawuok malo ni mondo alaw kastama diere mondo michop ka apiko goyi piny dike wang'ayo michopo kel samoro chak idogi lewni moko chak iloko koro tik dhi maber.
Yo tike richo kabisa to kata nyatike kende within town ka kadang' e wuoth kichomo rubalo pesoda ka barabara no yuayo mokunyo moko oko dreka tibere ga piko ibere gi gari en kumarach kabisa. To kata mano kende kukanya kweri kaka kori chomo sori nyasa chele loro gige kalama toko gi maber kastama enose chuli muse winyo.
Bende ne giywago apeyini ma ne giwacho ni osebedo ka chungo negi remo e saa tich ka giwacho ni piny owacho to chal ka gima osaketo ne giodok e itgi ka bed ni joboda boda koda weg nyamburko osebedo ka chiwo ne giywak pile ka pile.
Tie wang'a yo moro ma pesoda en lam to sano kunyore mi Woman Rough Road to en ei taon kech wang'a yorno sani rach ma sani kata mana gari man malo ok nyal luwo kanyo.
Sani Ogwedhi ka koth ochwe ok inyal chope kech yo ma ng'ada e otimo chuodho mokalre kod jope bende kaka lam nogo nus ok onyal chopore en yore makier.
Peter Umo kaachiel koda Peter Obonyo to ne hum nono ka giwacho kaka seche moko gichamo lal ka chunogi mondo gidwok pes kastama e sama yo rach kendo ok nyal kalore kaluwore koda koth machwe tamre gi nono.
Kodhino osahinywa mang'eny inti moko maringe yore gurio kendo giricho kethore kabisa. Inyalo wuok ka kata kwadhi omo msigo moro okwadhi wanwang'o ka oro pong' wanwang'o ka daraja bende omukore koro kuma kalo chuo kuma nyalo kalo ama mwaduogi samoro pesa nwasakawo mwaologo nyaka mafuta kwadhi waduogo gino terwa sa kendo kodhino okwane kwamor kode ahinya.
Gikwayo tend kaunti kaachiel koda piny mamalo mondo ka ber tim manyalore mondo resgi e midhiero mamano.
Kata king'iyo stages wa richo te sori rach miuru stage masuna wet en pi lilo omo wagombo kwayo kaunti gomen mondo wuok mok mondo olosnwa stages go mondo stages obed mabeyo mokwayo sori en chuodho lilo makiring tidonj e stage tichalo donje e yao Migori ka kido stage tilonyo wuoche kiwuotho iyoro pi gi wuoch.
Nekala TV kawuok e kima Migori and Peter Ologi.